Joluo kitgi gi timbe gi, wan gi jomigori. Jomigori ong'ere gi wich teko ma jok ma wigi tek, jomohero baba ma ok inyal pogo gi baba. Gin ka oland ng'anyo to gin e first people mar moko mach gi gikelo koko mar atari.
Continue.
Kaeto ging'ere gi pidho niang', gishare the same thing gi rongo. Jorongo be gin jo niang' kendo gihero baba, maandamano namba one.
Continue.
Alafu wan gi joma bei, joma bei, ma be jogi bohera era baba, ng'anyo gi dhie maber lakini school nobuogo gi ni landi. Jogi Kiswahili bore gi nyowuoyo.
Don't insult me.
Kaeto wan gi jo Kisumu. Mae piny mantie kumoro ni Kondele, yani Kondele iwoni en estate moro ei Amerika. Magi joma wigi tek, jomigori koorginegi to ginyalo goyo within one day. Magi jomohero baba miwoni baba chulo ne ji te rent kono, onge gi ginyalo wacho baracha gi nest baba. Koro wan gi siaya, yawa siaya ka to nowuondwa. Jogi chalni noa Uganda ning'ech omera gik ma jogi timo ok wapar ni en jaluo, gin joluo adier. Ere kaka ng'ato nyalo dhi to piele kanisa, adiera adiera, jasiaya maduong' dhi losore kanisa. Uto doguru kata kudok Uganda kwa gimanyo.